Lesi nguso sodwa sikhungo setempilo kulendzawo kanti ke sikhuluma nje sivaliwe. Takhamuti takulendzawo tifuna uhulumende aphendvule kuletikhala totato. Kulokunye kwako kufaka ekhathi kuvuselelwa kabusha kwalesakhiwo.
Request lokuningi ethi sikhosta ukuthi lendzawo ibe ne full fencing. Sifuna pavement ngoba ma patients with disability akakhona ikuhamba kahle. If ungena laphakathi kwale clinic you can tell ukuthi it needs proper renovations. Ngiyalikha laphakathi ngiyivula nayina ngiyalikha. Kunema-toilet, lama-toilet esigodi. Agcwele lama-toilet esigodi.
Tigulane tona tiyajikiswa lekuyintfo lelikhuni kuyemukela.
Thatha amaphilisi e-high blood. Ekliniki ngithole kuvaliwe. Lokhu bakhala ngako la eminyango egedeni kungilokunye nathi lokhu kusihlukumetako ikliniki yakithi le ingcole kakhulu
la ikliniki asiphatheki kahle ufika ngo-5 ufole bonesi baba kancane ngasikhathi baba khona mara isevisi yakhona iba slowly.
Litiko letempilo litiphikile tinkulumo tekuthi lehlulekile kuhlangabetana netimfuno temphakathi.
Silitiko sithi uma sichuba sisebenza ngekliniki silandzela imigomo nemibandzela yokuthi ikliniki letside uyichuba njani. Kula kliniki lesibuyo lokuningi silitiko sithemba ukuthi sikwendile ngokucashwa abantu kufanele ukuthi basebenze. Kunetintwana nje letincane lokuthi mhlawumbe kufanele tilungiswe. Kepha kuko konke lesibanikete kona namuhla kubukeka kwangathi abakwamukeli lokhu lesibanikete kona. Kepha sila angeke sivele sende ama-commitments ngalokhu lebakushoko. Lesitokwenza ukuthi sitawuhamba siyohlala phansi silitiko sibonisane.
Leli tiko licela emalunga emphakathi ukuthi avule lo mtfolamphilo nakusacutshekwa nikukhulumisana.